igama malam nguThabiso Dikana ngihlalapha kwa 12 ngumlandeli umthandwe ANC aba sinengxaki besine elections apha ewadini uphakanyiswa ucelo ngabantu bonke abafunayo abe wadini but khangezo ezo zinto ezihambe kakuhle ngokwendlela esiyazi ngayo ba kufuneka kulandele umthetho enje ngokuhlobo kufuneka ulandelele ngalo sihambile seyokhalaza ecalata asaphenduleka sabuye endaweni bangabana kuze abantu basecalata bebe province abe sibalindile kubuye kwakwaza iregion yethu singayifuniyo sayeka nalapho sahamba sayokhalaza saya kuba umbalula kuba siquba sinethemba lethu lokugqibela ngoku bangabana uzakwazi uzuya ngoba sinesikhalo singabahlali balapho kwa 12 and then banomthetho abawuthethayo kwa-ANC bantu benza i-renewal ba le renewal bayithetha ngayo bayithetha ngumlomo abakwazi uyenza kuba ngabana funeka sihambile sisenzile izinto zethu ngoba siyayithanda umbutho wona siyawuthanda but uhlobo kwenzeka ngalo sezinto bangabana ngoku sifuna ubeka indambo phansi siphise ngazo iivoti zethu apho kwa 12
Khuluwa uthetha ngoba niye nayecalada kwaze region ufika kwa iregion ifike yathini
iregion abakangifike isimamela into ezoyenza abifike yaqhuba le process ngohlobo ifuna ngalo into eyenzileyo njengoba ndingabana icandidate beziphumele zizonke ayizibizanga i-community as babisenza xa isekube kuyiwa kuzo ii-elections sapho sisibizile siyi-community yasixelela yonke indlela izinto ezihamba ngayo but xa ngoku iqhubile into yevoti wavota ngokwezitishizi lapho ekwa 12 ababuyi beze kuthi bazosixelela bangabana kuyi nebani into ihamba njani sizokwazi noba ngabana sichebana nendumi bangabana soyisiwe abantu boyisiwe okanye abantu boyisakele sizokwazi uphakama silandele umbutho into esiyenzayo sibone sekuxhonywa i-candidate epalini singakhange siyazi bakwenzeka ntoni i-numbers basigqibele bobodwa phayana and kulo antonia qho uantonia kwiwadi yethu uyafika uyayimosha le wadi 2021 apha ewadini kuvotiswe ngobusuku kule wadi 2021 kuvotiswe ngobusuku kule wadi bawini candidate bebefuna uba mayiwini kuyaphindwa ngoku basiphathele umntu abamfuna bafunwa ngabo kutheni kungakekhube candidate efunwa ngabahlali abe kule wadi yonke into yakule wadi igqiywe iregion kutheni ingagqiywa ngabantu bewadi
U-SG uthe befikile naye utheni u-SG maluka xa nibeka ingxakeni
sile kuba u-SG utheni uba ngabana uzasihoya apha kule veki but ngoku siyabona into yoba ngabana iveki le iyaphela akude kuze zimpendulo njepho besinethemba ke kwinto uba ngabana izakhawuleze zihoyakale zicele ingade zifike ixesha levoti kusingekahoyakali bhokole sibona kuthulekile kuthe cwaka kasiphenduli abuyele kuthi njengabantu bebeye kuye
ndikuthembekile umatshini ndilapha kawa-12 eyi ibuhlungu into eyenzekayo apha kawa-12 and I qale Comrades from 2021 ngo belethwa inansi ku council khange benze ngendlela efanele babenze ngayo benze kwa the same ehlo yenzeke ngalo ofish kwa sakwabe ku council esingakhange ke ngokuthina soneliseke kwa ward 12 yaqhubekeka lonto leyo it's fine kwenzeka ufumaseka ngoku council iyaphelwa ithemba safuna lo u council ke ngoku I'm so sorry the late ukansila wabekwa ukansila fine then now ke ngoku sifuna ubeka ukansila osuka phi osuka kwi community lo uviwa yi community now we are divided ANC it's because of unansika unobhala wethu uyasdivider to Anton usdivider kakhulu inguye nomaxhegwana basdivider kakhulu and inyenzekileyo ngoba obesiphaya icalata siye sabaxelela pha the process abaqhube ngayo during as election eziza kwenzeka nge-9 ayiyo bebethe bazawu-electa 4 candidates then after the 4 candidates then ke ngoku kubekho lo uyi-1 ugqwesayo but suddenly out of 11 then bakhupho uyi-1 ngulona ke ngoku simkhalazelayo indlela abasiqhuba ngayo ayiyo two comrades thank you
yenzeka apha ewadini and then ke eyona nto ngoku sizixelayo singabahlali into yobangabana simane sikholinyiwisha simane sihambe sovotele i-ANC sibeke umntu epalini ajika ngasihoyi bhetele kuze mhlawumbi kuze banisihoyi kakuhle sizahamba i-FF ilambile apha kule ndawo sikhulu sisayinika